called The Bones. You'll put your shoulder to the wheel. Follow me into no man's land with a hazard on a hill. Just a blue collar worker with a penchant for working hard and the strength to stoke the fire that leaves a burned out golden god. Da 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 da. Sometimes I think I'm Cain. I can never decide on Jekyll or Hyde when I lose myself in shame. Well, I know I'm not perfect, but I'm trying the best I can. But the crows are ripping the flesh on the bone of all of my best laid plan. Da 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 da